yamakubwira imitomiri romantic umwe gutetesha umwe gusekesha ukamana kamwe mwe umwe gutetesha umwe gusekesha ukamana kamwe mwe baby do la fa sol la si do nitakwimbia kanyimbo kazuri
ubu nkawe ndi konta kutraka uciyumbwira ngo ahanze kubyumvira ngo nza kubwira ngo mukwakabiri ngo mukwakabiri ngo kumwakuza eh urumva kwivyo bintu kuheri naho ubuzonyemerera urashaka gusanga narabivuyemo eh
uko byagenze
nyankiye nunyemereye
uko byagenze
eh
nandi
eh
nandi Hello, ndabaramukije bakundi ba ATV, nongera kandi aba academic kiganiro cyacu cuno munsi. En espérant que vous allez bien vivanye na muherere. Nkoko bisanzwe. Sindi nje nyene ndi kumwe n'umu invité wanje ngaho ku ruhande. Reka ndaguhikaze bro.
Murakoze cyane, murakomeye.
Ego ni bien nam.
Cinda shima meze flex.
Umeze?
Flex.
Flex bisigura.
Neza cyane.
Ego bakundi ba ATV murabona mu musore atubwira uko yitwa atwibwire nje ndamuzi ariko yibwira bakundi ba ATV uwariwe
ya jintwa kalao
kalao bisiguri
kalao n'umuntu w'inchabwenge umuntu aste plan tete ubwoba sana
turi kumwe na kalao umuririmbyi wacu kalao tumuzi muri ndirimbo zitatu nihenze
Ya eko.
Niza.
Hariho my sugar, hariho Angela, hariho na Nikita.
Oh,
bati magari ko hariho na ma collab si.
Ko twumva aho wavuze Nikita, Angela, genre kandi nizo zikurikira. Genre yo waba inspire Nikita ko turumva ko ijya ndirimbo zifite ama title yi amazina y'abakobwa gusa.
Je kuba inspire ngamba ni plan nyene yiwanje na panze ariko sikuva ngo nabaye inspire n'amazina hariho strategie nakoresheje nabona ishobora kubitandukanye n'iyabandi baririmbye baje ko kubera uje muri game ntuco shikukora nk'iby'abandi bakoze ishobora kurondera kacenye ukarondera ikintu ushanje hanyuma kugira ngo nawe ushobore kuba atire ni ibintu byawe bishashe buzari Hi my dear music kugeza isaha n'ubwo yuko ariko kazi kanje na kimiki
ya tuduhe amadina tatu yaba bantu bovuga ati ko bo kwinspira cyane yaba te star préfère
oya abantu bambeshe kwi
nawe hari nawe wenu yiramwe basi vuge bana kalao
eh na jewe ndimo Dino ne jena ku inspira gute ama.
Oya vuga ati navuze abastar u préfère. Uvuga ati uyu bon indirimbo yiwe no yumva basi pendant 3 jours cyane 3 fois ku munsi.
Kalao.
Yo nyishu ninje nayiguhaye bro.
Oya wanyibukije.
Umva ni wiyeme.
Nari nzi yuko je nanje ndimo.
Kalao atubwiye ati urafise ama collab nyaye collab oba wifuza avuga ati iyi collab ndayikoze yonshika na quelque part
yoni fuza shajewe no bambeshe kuri kuvuga ngo collab ni fuza kubera sinzi ejo ndashaka kuvyuka napfuwe ntayikoze naho bazoce banzura kugira ndayikore
oya ari ya collab basi uvuga ati genre numva nkoranye n'uyu ndashobora kugira ahantu
collab reka basi tuzoyikorera nawe uri hafi siko
kaka voice ya
ndirimbe ya
iyi nikite imagine nimba 1 week
yeah okay
Mukobwa mwiza uteye nk'igisabo wewe utumaje n'amajambo akwiye umutipe nkanje ari fantastic yamakubwira imitomiri romantic umwe gutetesha umwe gusekesha ukamana kamwe mwe umwe gutetesha umwe gusekesha ukamana kamwe mwe baby do la fa sol la si do nitakwimbia kanyimbo kazuri ibintu nyiza.
Wow, murumva umusore wacu kwedi mana afite akantu kaka
umva ndaje kuneranya umeze abaririmbyi barundi bose banyumviriza walaye arambeshe mbe wamwimbo
ndakubeshe
wambwiye n'izina
oya rindira nakubagije ni niyahe collabo wifuza gukora ukumva umenga iragutejeje imbere genre tu avances tellement umva ariyo reaction wagize utumbwira ngwino genre mengino point d'interrogation sinzi
umva rubiris umva ndakubwire jewe ukuntu nabivuze inzira nabivuzemo navuze ko ino mu Burundi je bivanye n'ukuntu nzi amakorabo yaho ngina haragenda bivanye n'ukuntu dufatana twibwe hagati yacu ntibaze banyumve ngo ndafise ngo ufise hamu ngo yo gukorana nanaka nanaka byo bavyiza duhuye hanyuma nkumva yuko nabavyiyumvamo kubera ko je sinoja kubimuteramo kubera ndabazi beshi barakunda kugorana erega sikuvuga ngo nabo ntarabigerageza ndamaze kubigerageza ndabize
byarateyiswata
bo sinovuga ngo byarateyiswata oh ariko ari ukuntu bigorana ubigahera ubihe ubihebye hari umuntu ndakubarira nk'ubu ndakubaza nk'ubu nkawe ariko sibyo nk'ubu nkawe ndi ko ndakudraga uciye umbwira ngo yanzwe kubyimvira ngo nza kubwira ngo mukwakabiri ngo kumwakuza urumva ko ivyo bintu kubera naho ubuzonyemerera urashaka gusanga narabivuyemo
ko byagenze
nyankiye nunyemereye
ko byagenze Nandi.
No, I said, don't forget it. No, I.
Go
No, but you know, but.
Oh, Bugizig.
No,
if the leg of Jara has, if Jara tastes what that.
No, but Minima. Oh, yeah. It's not what I should have done. The leg I could on the Rango Koran. Mogang hung with Kumuva Kuma television. I'm pitching no more and say he. I go to Shats, Kumukibura, Kogila, you very yoko. I did give a shikabaki in Biranga. Usanga yibaza ngo nta kosa yakoze.
Oya, iyo umutubwira tukagufasha tukamubwira bro. Kalao eba na wara.
Baje bon, muri usanga ibose je ndashaka gukorana nabo. Eh ntibabye.
None ko ari watanguye munango uvuga ngo nanumwe.
Eh si sovuga ngo ndabashaka ngo ngiye kubarondera. Wo tuzohura tukabihurizaho tuzokora. Eh ni cyane wabwiye ngo wowe wambajije ngo ikindi ndoto yawe cyifuzo. Oh yes, indoto kweri kandi si chifuz jiumva kubashaka no kuvuga je ndagenduguruye umutima wanje no kuvuga yuko kugira ngo umuziki ndundi tere imbere nandi tubirabe numva nandi mu bindi bihugu araba amakolabo ni kintu cy'imbere kiratuma upushinga umuziki wawe ukashika kure kubera je abafanzi banje nabi wawe bateranye yandiri birashaka gushika kure ugasanga biracira inzira nyinshi beshi bakunda kumva umenga ni bintu byo gufashanya bro genda kubarire bro sorry ndumva ndakubwira icyo umeya cyo nta muntu numwe atagira abantu bari nyuma yiwe nawe we naho butaririmba urafite abantu bari nyuma bavuga ati jamana turamukunda yimere yuko abo bantu baraguva n'abafana bawe rero urumva nta muntu ntazogira umuntu wese ura kwiyumvira ngo hariho umuntu ngafite abafana ngo n'umustari ngo afite izina nta numwe atagira izina n'umuntu atagira izina dutangura umuziki kandi turifise eh ni bya bintu usanga biduhindura mu mitwe ugatangura kwimbangwa nabaye umustare ngo ofisi izina eh utararirimba nti waregira izina
umva rero ikitumureka kugira izo ko labo nuko bakugarako
bo oya sino vuga nguko
ya kukoje kutubwira ati byarateyiswata ha musubira kutubwira wait usubira kutubwira ngo genre ngo bacha bagara none bavuze kugara tsinda kubeshere ngo bacha ba bacha bibona mu kintu bakakubwira rindira nzoguha inyishu umva uvyita gute basi wewe
jewe muri jewe ndavyita yuko jewe umwanya wanje nturagera umwanya nzogera hamusanga tutarinda no kubivugana duhurira muri studio tukacha tuyikora eh nivyo rero ndiko bimeze
yes reka ndabashimire bakundi ba ATV kuba mwadukurikiranye ndababwire a la prochaine twari kumwe na Kalao umusore akora ibintu bimeze neza yap bye bye.